Thank you. Dia va occuper l'islam. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth.
Reach all in the name of Jesus Christ of Nazareth. As we are still under the very same leadership.
Ha, of Mapari.
Of Apostle Mapari.
Under
the very same team.
Under the
vision. That says I cannot keep quiet.
This is the two ones.
Before I see the light,
this is the two ones.
Before I see the light,
I cannot
keep
quiet.
Hallelujah.
Amen.
Another singer once said, I surrender.
Ndiya tukufaza
sarenda
ndiya tukufaza
to you God
you take I want Jesus
usina tukufaza sarenda kama
when people are surrendering
usina tukufaza sarenda kazi
as people are surrendering
usina tukufaza sarenda hunaba sarenda
hoba sarenda
mungu atukufaza
ne
that is as
you are
come see
I surrender
to you
I don't know what is worship to
me,
but I
tshikhadiri nne ndi wa Paulo muwe ari nne ndi wa Apolosi asi hone uchira sa mashango lino kani Apolosi ndi minia Paulo ene ndi mini ri tonga vashumeli va mzimu vena umaphana va vatele vena vaphana va vatele mona mumwe wa shu a tshi shuma na he munye wa shu a muneya nne nda khopela mbeu Apolosi a sala a tshi sheledza mudzimu a vha ene a mezaho zwenezwo mugobeli a si tshithu na musheledzi a si tshithu mushumo muhulwane ndi wa mudzimu mune wa zwoṱhe
kudziniliwe dzina vhone mudzimu wanga kha vha yo shumisa muvili wanga na mulomo wanga ndi ambe na vhana vhavho mudzimu wanga heli thi vha tshi ni interpreta mudzimu wanga ni thome
Thank you. No wonder that when you come to church, Mara ale ale atopuka
jena mara bona problem bana sona tsa kwa ba khadi bana mapeke e ba ona ba ale bo ba 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 ile jena ama koni na ntsa yuri ba tso kona u tsa kwa ba bulela yeso a jena na
Yesu. Kari ya rapele na sena na Yesu.